Hold short 1 6 6 5 4 3 4.